Daddy, what is agriculture? What is agriculture?
Agriculture. Oya bi ezuru lekwọ. Oya bi asubu nje juta nu lekwọ. Agriculture bu na is a process of bucheman. Agriculture is ya bu no ejendoko na ngodongo bucheman. After the butcherization of the land, ya bu ekachachara ala. Na echere ndwe mi midwe ni mapo. Egbuyemnish. Ana adra adefine rule agriculture gan egbu ko ko. Then is also the process of uchicho dreamy. Then ana define agriculture gan ach. Then ikmap. Then after ikmap is now akichara akara. Then ne akara ihumeho ihuchirekwa na akara. After the carrying of akara, then no bulls digitalization ya bu ni tigaka ichichira akara ni ihutapo ihutichira akpo na bayina na mi no gabo ayo ma na owo. That is the definition of agriculture. Yere je de me no hold in renkuru.
Nobody
talk English in your school. Oji bug. Ema oji. Agriculture will process of ubuchala. Ubuchala ne. Ubuchala ne. Ni kumako. Ubuchala ne kuma. Kumako. Diki eli ne. No na. Na akara. Iki chama akara no gabo huwa. Me midwe. Iwo chere kwa no gabo. Akara chane noburu oburu na enye nwoche na enwe different types of agriculture enwe types of agriculture of ji egbucheche na ala ikwe aramaji aracharaji noga bu milak makaka akachara akaka. Then after the clearing of akaka, then noga bu that is mbaji, that is akamangbaji, that is carrying of mbaji. That is part of the agriculture. Je de me no hold. Teacher da la ke no magi yo ni kaki. Ina ne meku.